Abanyagihugu bo muri quartier Busoro iri muri zone Kanyosha bamenyesha yuko kuronka amazi meza muri iyo quartier ari nko kurondera umuzi wibuye nkuko isoko ryacu ngaho muri quartier Busoro abitubwira ngo kugira uronka amazi meza urinde kuyatuma muri zone Musaga canke kwibarabara rya 12 aho ibidon uyizanye umuha amafaranga 500 Abadashoboye kugura ayo mazi baca bazinduka mu gaturuturu kuvoma amazi yo mu ruzi Kanyosha ayo nayo ngo akaba arimo imicafu
Abishoboye bazinduka mu mutwezi na 14 bagenda mu ruzi Kanyosha kavoma yo ariko umusenyi nawe wataya cafu ndika kwangisa neza bamaze gukorokera yo cyasa n'inombe
abo banyagihugu bo muri quartier Busoro basaba bashimitse leta canke irindi shirahamwe ribishoboye kubaronsa amazi meza indwara ziturutse kwisukura ike zitarabatera